Uretse bavuga inkuru y'ibigabo bibiri abagabo babiri baguwe gitumo barimo gusambanya ihene, umwe yarafashe ihene yayifashe amaguru y'imbere abona amaboko, hanyuma undi ari inyuma yamanuye yatsuye ipantaro arimo ari kuri yagapfuya ubwo nyine bahita babyumva abantu ko yagapfuya yagapfuya yirewe urava.